igama lami nguPercy M we-VOB Voice of the Bay kwimpuma Kapa Channel 260 on DSTV. Iba nedinga kulo ulwesithathu phakathi kwentsimbi yesixhenxe xa kuya kwintsimbi yesibhozo, kulapho ke sabe sijongene nomba onikumdla kakhulu we-ward office zoceba apha kumasipala tombaxa kaMandela, umhlekazi uDumisani Mbembe ongu-executive director ka-constituency yakube kunye nathi sinika inkcazelo. Kanti kwakhona lowo ukwalilungu lombutho we-EFF nokwanguceba phaa kwi-EFF ebhungeni uzanele kasikawuti nokwangu-ethics committee chairperson yakube kunye nathi sijonge eli bholo loshishino nomasipalati atyholwa ngalo lo kaJack nokwangu-deputy executive mayor. Kanti ke umhlekazi uMandla Tyala nosimlomo wombutho abantu integrity movement, umbutho lo wokhokelwa ngumhlekazi uCrusta Jack, naye uyakube kunye nathi. Kokugqibela sivale ke kaloku nkohlalutyo naye umhlekazi uMpumelelo Bond Nyoka, naye sabe sijenge khona ibango laseLesotho kwilizwe loMzantsi Afrika. Kanti kwakhona sijonge kwanembalelwano yakhe upresident uThabo Mbeki eyibhalela umbutho isizwe kodwa ke ithumela kumhlekazi uPaul Mashadile. Kanti kwakhona kwalapha enkqubeni yethu sawujonga ke nomcimbi onikumdla kakhulu kakhulu umba wematch yangolwesibini yabo babizwa ngokuba zii-lesbians ne-gays LGBT, nalapho ubukhokelwa khona ngumbutho we-EFF. Okokugqibela sijonge imeko yomasipalatombaxa kaMandela. Iba nedinga nathi.